Tokorua hoki ngā wāhine Māori kura e mahi ana i te ao toi me te ao kiriata i whakanuia ki ngā tohu o Aotearoa i te rānei. Tuatahi ko te kaihanga kiriata Chelsea Winstanley, kua rongonui nei te rohe o te rākau tapu i Amerika. Tai atura hoki kia Lisa Reihana, kua rongonui te ao whānui moana mahi toi. Aneira Ataroi Black.
Me whakanui i ēnei tokorua wāhine Māori i raruna whānui rāua ki te ao. Nau rāua kaha i tuwhera te tatau i Aotearoa. Nā kua whakamihia rāua i roto i te hirana a te kuini i tēnei tau.
Yeah, kei te whakawhatai o mō tēnei honore. I'm very grateful for this honour. It came as a surprise for sure.
There's so many other people that helped me to get to the place that I am at.
Mo te kaikiriata Chelsea Winstanley, mōna e mahi ana i tēnei wā mo te kīni raeonoa kei roto i te reo. Ko whakainoatia ki te tohu āpiha o Aotearoa moana mahi i te ao kiriata me nai Māori.
Oh, you know, I think Hollywood's just catching up. It's not about how proud I am, it's really about Hollywood actually opening their eyes and seeing that we've always been here, Māori have always been storytellers.
He ringa tohu hoki ia mō nā kiriata o Aotearoa pērā kia waru, me tōna tau tapana Oscar mō nā te kai hanatana o Jojo Rabbit.
You know what I am? Sit. A Jew. Gesundheit.
We've got Frozen to come out after this and we've got another two films next year. But honestly, they are just like, what more do you want?
Kua whakatinana hia hoki te rina toe a Lisa Reihana i āna kaupapa mō tā wāhi. Ko ia kawhiwhi i te tohu kairani o Aotearoa mō āna mahi i te ao toi.
And I think we lead by example for a lot of other indigenous cultures in the world.
In Pursuit of Venice, tētahi o āna kaupapa nui a ao, kei te papa tonarewa hoki i tēnei wā.
The thought that many other people have supported you to get there, so it's the hopes and wishes of others.
He nui nā whakamihi a rāua ki nā tīpuna i takahi te ara whānui, kia toi tū ai, e nei tokorua. Taro Black, te karere.